a go le mpoleleng lona di owner tsa companies kana lona bo di managera go tlhola go palaeng ka ntela go duela motho madi a e leng gore la dumalane at the end of the month. Lona ba di-insurance le tsamaise bana mo matsatsing ba tsamaya mo dipuleng ba ya ko bokasane ba tswe motho ga tswe mo south a ya go a berekela your own company go tswang go o bosa moduedi mathata ya beileng ka nteng missing desentle ela go pressa that enter button ela gore o beele motho ga e le gore o berekile commission ya 10,000 ke o sa mone le 10,000 though. Kind of the number one reasons why most of us are unhappy is because we don't get paid at the right time that we have agreed on. O go le duele mbatho, duela mbatho hela go nne monate. He? Ke a itse di bona seketse di a tsena ka December retse. Heish. Duela mbatho ma di a bona, aba a bereketseng. Ba dueleng. Finish. Heish. Managers. Lona di manager tse tlhoka ka teng. Ke lona the owners of the business. Come on. Re batho le rona. Pay them up. Heish.